But the axe is underground. Where should I go now? When all I see is dark. Stop the clock. The end's already past. What are those noises? Should I follow the path? I'm not here. I'm supposed to be dead. I'm not here. I'm supposed to be dead. When it comes to letting go, when it comes to loving go, when it comes to kill your own. So sound. I'm not.
We are Thank you. I am getting It's like everything of color got faded into the upper gray. And the vanilla matter for all these dolls that you care. You want me to act like somebody else?
What's in your mind? What's in your mind? Just a hypocrite. You're not a paradox. You're just an hypocrite. You're not a paradox. You're just a hypocrite.
Something happens.
Yeah.
I'm sometimes they just...
Thank you.
trying, even when I felt disgust. Ignorance is selfless to the ones without their guts. I might think that you think that I am a psychopath. I want to go back, need to go back every time. Why do I keep searching angels in the dark?
Da 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 da